fry chicken, tunapika chapati. It is tengana for me.
Kwani Mandela alifanya nini? Kwani Martin Luther King alifanya nini? Na Mother Teresa walifanya nini? Hata mimi ninaweza. Hata wewe unaweza.
Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny.